Ma, bengicela ukubuza nje into eyodwa. Yini le uthi uyayikhulisa uzawuyikhulisa? Ngoba mina esikolweni ngimfana omnyama.
And top in his grade, Tobiso Sevilla.
La imphakathini ngiyimpimpi.
Ngikhuluma too much intwana, yes.
Wena nekawule yabelungu, man.
Hayi wena,
man.
Yini?
And then la kuwe, ngutsotsi.
Tobiso. Uyazi ukuthi yonke le nto engiyenzayo la ngisacrifice ngenzela wena.
Ngikumele kwenzeke ukuthi ube khona xa wena.
Kungaba njani ke mfana wami kusasa? Ngithayisekile emsebenzini, ngibuye mfana wami sizozihlalela suyi-2 si-celebrate.
Jason, are you gonna come see me in my play?
Yes, I'll come.
You pinky promise?
I promise.
Now you have to kiss it. Not like that, like this.
Show me.
What? You see, now we made a promise.
Yep, I did. Yeah, Tembis.
It's Tembis of food. Promises are clouds, ma. And only real is fulfillment. Go one from Solok.